Abategetsi bavuye mu gacerere inyuma y'ivyabaye mu ibohero rikuru rya Gitega. Niki abategetsi bahejeje gutangaza ku vyabaye muri iryo bohero bamwe banishikiye aho iryo bara ryabereye. Niyo bayaho twari tubabwiye amakuru y'ivyabaye Gitega aho ibohero ryahiye rigatukombera abantu batari bake, abanyororori bapfungiwemwo bagasha abandi bagakomereka. N'umwanya w'amakuru agezwe ko avurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kaba ndabahaye ikaze mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibituba turiko turabashikiriza. Tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru mashasha duhejeje kumenya inyuma yaho twari twababwiye ko kuva mu gatondo ko kuri uno munsi hiriwe harakwiragira inkuru ndetse amasanamu yerekana ibyabaye mu ibohero rikuru rya Gitega. Bamwe bavuga ko ibyo bintu ari ibara ryaguye kandi ngo hoba hari abantu bavyinyegeje inyuma. Twagiye turababwira amakuru atandukanye ariko ntaco abategetsi bari bagira canke se bari bwavuge kuri ivyo bintu vyabaye. Ubu rero hari ico bahejeje gutangaza, turagira navyo mu bibenyemura no makuru. Tuze no kugaruka ku yandi yose avurwa ijya nino mu bisata bitandukanye, yoba yavurwa muri politike, nkuru zirabana n'umutekano ndetse n'ayandi yose abariko aragarukwa ko ipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu. Fyonda kuri Sabone twashira ko inkuru ugaca uba mu bambere bashikirwa nazo. Sabwe ikaze rero, aya makuru araza gushamikira cane ku ngingo irabana n'umutekano mu ibohero rya Gitega. Hakaba rero hapfiriye abanyororo batari bake, bamwe bamwe bakaba bagiye banavuga yuko ngo haba hari n'abantu bahiriye mu iryo bohero bari mu bagirizwa kuba barahatswe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Bikavurwa yuko ari katari bo gusa, hari n'abandi bahiriye muri iryo bohero. Abategetsi bavuye mu gacerere boba batangaje iki? Nivyo tugiye kugaruka ko buri ano makuru ariko tuze no gukurikira n'ibindi byose mwanyegejwe kubirabana nayo makuru. Nkuko rero twari twabibabwiye, nta mutegetsi n'umwe yaragira ico avuze kubirabana n'ivyabaye Igitega aho ibohero ryahiye. Igitega rero amakuru amwamwe ahejeje gutangazwa ndetse nuko abategetsi bamwe bahishikiye nuko abanyororo 38 nibo bapfuye, abandi 69 barakomereka bivuye ku muriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega nkuko bishikirizwa n'ubushikiranganji bujejwe umutekano. Ubwo bushikiranganji burongowe na Gervas Ndirakobuca bukaba buvuga ko uwo muriro wavuye ku ngorane z'umuyaga nkuba ariko ko abajejwe umutekano bashoboye kuzimya. Ivyo bivugwa gutyo mu gihe hari n'abandi bavuga ko ivyo ari ububeshi ngo n'elementa ya leta ngo kuko birazwi ko ngabagize canke se abinyegeje inyuma y'ivyo bintu bazwi kandi ngo boba babikoze bashigikiwe n'abantu. Mushobora no kuvyumviriza mu makuru twabashikirije yaheruka kumviriza ico abantu bamwe n'abandi bavuga kuco bacinyegeje inyuma y'ivyo bintu vy'ukuri. Ariko ibyo byose bikavurwa leta yoyo ivuga ko ngo vyaturutse ku muyaga nkuba. Icegera c'umukuru w'igihugu abashikiranganji bane aribo uwujejwe umutekano w'amagara y'abantu n'ubutungane no gufatana munda bari bashitse aho habereye iryo bara, no kuvuga ku ibohero rya Gitega. Gervas Ndirakobuca nawe abashikiranganji bandi bakaba bari bishikiye aho ivyo vyabereye. Ese koko n'umuyaga nkuba canke n'ikindi ico bacinyegeje inyuma yuko gusha ku ibohero rya Gitega narya atari ubwa mbere iryo bohero rihiye? Hoba hari abakuru abarundi mwanyegejwe atavurwa? Banza ukurikire vyose umenye ukuri kwidonido givyo bintu.
Uko biri mu rwandiko ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ryasohotse kuri wa gatatu Kigarama. Kuri ubu imusha abanyamahanga bifuza kwinjira mu Burundi bahora basaba muri ubwo bushikiranganji ntizigikenewe ku bafise impapuro zisabwa, baremerewe kurihirwa ruhusha ku rubibe binjiyeko. Abavyari vyarasabwe muri rya huriro ry'ibiro vy'umukuru w'igihugu vyo kurabira hamwe ingene Burundi bwotera imbere, bikaba bishizwe mu ngiro. Biciye mu mugambi avat ibanki y'isi yose ifatikanije na UNICEF biciye mu mugambi avat w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ibanki y'isi yose ifatikanije na UNICEF Burundi yaronkeje ingabire y'incancu za coronavirus zo mu bwoko bwa Janssen igihugu cy'u Burundi zigera ku 151 200. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr. Sylvie Nzeyimana akaba ari we yakiriye izo ncancu. Kuri wa gatanu Kigali mu mwaka w'2021 muri sentare y'intango ya Gitega haribwe amadosiye atari make y'imanza n'abantu bataramenyekana aho abo bantu bivye bamenye amadirisha mu kwinjira bongera barugurura. Amwe muri ayo madosiye barayaturiye ayandi barayatwara bongera basibanganya ibitabu birimo imanza ibindi barabitabura. Ariko umwe n'umukuru wa sentare ntayinyuzwa Domine Banyankimbona umushikiranganji w'ubutungane bakaba bagendeye iyo sentare mugoroba wo kuri uyu wa mbere aho yamenyesheje ko ingingo zo gukingira amadosiye atandukanye zigiye gufatwa akaba yanahumurije ababurana ko abo amadosiye yabo yibwe azosubirwamwo. Abantu babiri harimo umunyezamu akaba ari bo bamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza. Imbazwa y'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme icegeje userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi Stephanie Bones afatikanije n'ishyirahamwe na Sham Africa kuri wa gatandatu baragiye kuraba abagwayi ku bitaro zitiriwe umuganwa Jean Charles i Bujumbura bakaba baranatsinze irangi inyubako yo gupimiramo indwara zo mu bihimba by'irondoka. Haratanzwe kandi n'udutaba dukoreshwa mu gihe cy'ubutinyanka n'amasabuni byari muri gahunda ndetse n'amasabuni. Mu ntara ya Kayanza Mustaneri wa komine Gatara Kakuyano Sylvain mu itangazo yashize ahabona amenyesha abenegihugu ko hategekanijwe inama ku barongoye imigambi ko mu ntumbero yo kongereza akanovera k'indero y'ugwaruka bimenyeshejwe abana biyerereza mu ibarabara no ku mabare cyane cyane abanyeshuri batari kumwe n'ababyeyi babo ko bibujijwe kwiyerereza inyuma y'isaha 12 z'umuhingamo. Nayo amazu yerekana amareresi asabwa kugurura kuva isaha 9 akugara isaha 12 kandi ngo uzobirenga ko azofatwa ahanwe. Mu ntara ya Muyinga muri komine y'Indero ya Gasogwe abanyeshuri bo ku ishuri shingiro rya Kiryama ya kabiri banditse agakete gatoya kariko imikono ibiri idasa bandikira umuyobozi w'iryo shure aho bagize bati Directeur umuyobozi w'ishure utazanye ibyo kurya hano ku ishure nzokuroga inyuma yo kubona ubwo rwandiko uwo muyobozi w'iryo shure yaciye akoranya abanyeshuri kuri iyo shure imbere y'uko binjira mu ishure abasomera ku gakete aca basigurira ko atari we atanga izo mfungurwa hama abana niko guca baja mu birasi babandanya kwiga mu ntara ya Rumonge komine ya Burambi umwigeme w'imyaka 25 ari mu mirimo y'igipolisi inyuma yo kwagirizwa gushurashuza umwana w'umuhungu w'imyaka 15 abanje kumuhendahendesha amafaranga uwo mwigeme arahakana icaha ashikiriza ko umwana w'umuhungu iyo myaka ayirenza mu ntara ya Rumonge hari umugabo yafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nyuma yo kwagirizwa gutera inda no gushyira mu nzu umunyeshuri yahora yigisha abanje kwirukana uwo bari barubakanye undi mugabo nawe yafashwe kuri uyu wa gatanu yagirizwa gufata ku nguvu umwigeme w'umunyeshuri w'imyaka 14 bose akaba ari abo muri komine Bugarama mu ntara ya Bubanza muri komine Rugazi kuri Uwimana hadutse akajagari aho abayoboke b'ishengero Emmanuel biciyemo imigwi ibiri aho umugwi umwe bivugwa ko wemewe n'ubushikiranganji ndetse n'undi mugwi bivugwa ko ugumuniganira uburongozi ari nawo wagirizwa ko warateye ako kajagari hakaba hari abafashwe bari mu minwe y'igipolisi mu ntumbero yo gukorwa ko amatohoza kandi bo ntibagirwa n'icaha bazohanwa ni mu gihe abantu babiri bakomeretse muri ako kajagari nayo abantu bari mu minwe y'igipolisi bagera ku 8 dutandukire amakuru y'inkino turabire hamwe ukuntu umunsi wa 15 wagenze mu higanwa rya Primus League Burundi y'umwaka w'2021 ushira 2022 Bayer FC yatsinzwe na Rikoko FC ibitsindo 3 ku busa Vitoria FC inganya na Top Junior ubusa ku bundi Musonga TFC yanganyije na Bujumbura City ubusa ku bundi Aigle Noir inganya na Olympic Star kimwe ku kindi Kayanza United yatsinzwe na Flambeau de l'Est ibitsindo 3-2 Bondi Sport Dynamique inganya na Rukinzo FC ibitsindo ubusa ku bundi na Message Ngozi yatsinzwe na Mamuru FC igitsindo kimwe ku busa Flambeau du Centre itsinda Atletico New Oil Academy igitsindo kimwe ku busa inyuma y'uwo munsi wa 15 Mamuru FC iracari ya mbere n'amanota 36 Flambeau du Centre ya kabiri n'amanota 26 Aigle Noir ya gatatu n'amanota 28 Musonga TFC ni ya kane n'amanota 28 Message Ngozi ni ya gatanu n'amanota 23 Top Junior ni ya gatandatu n'amanota 23 iyindwi ni Atletico New Oil Academy n'amanota 22 Bondi Sport Dynamique ni ya munani n'amanota 20 Vitaro FC ni ya 9 n'amanota 19 Rukinzo FC ni ya 10 ikaba ifite amanota 18 ya 11 ni Olympic Star n'amanota 17 ya 12 ni Flambeau de l'Est n'amanota 17 Bujumbura City ni ya 13 n'amanota 16 Royal FC ikaba ya 14 n'amanota 18 Kayanza United ni ya 15 n'amanota 11 ikoko FC ni ya 16 n'amanota 9. Kuri uwa mbere genekerezo ya 6 Kigarama habaye ibisikanya ku mugaragaro mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ku cicaro gikuru I Bujumbura aho wahoze aramutswe iryo shyirahamwe yashikirije imigambi mikuru mikuru asigiye ugiye kumusubirira ariko kandi yamenyesheje ko asize mu bigega by'iryo shyirahamwe amafaranga yababa miliyaridi 4 z'amarundi ndetse n'abakozi 47 bafasha kugira ibikorwa by'iryo shyirahamwe bigende neza. Hakaba habaye n'inama ya mbere ihuza abaraye batowe ngo barongore iryo shyirahamwe n'ibisata bitandukanye byayo aho barabiye hamwe ikijyanye no gutwara neza n'ibigize umugambi forward wa FIFA. Iyo nama ikaba yitabiriwe na Céline Zigor na Rolf Tanner intumwa zarungitswe na FIFA hamwe na CAF. Ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze mwese mwaduteze yombi. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.